siku moja itafika. Mimi sitakata, kifo kitanichukua, niwekwe kaburini. Sitajua chochote, nitanyamaza kimya. Siku ya kufa kwangu, mimi siifahamu. Siku moja itafika, mimi sitakata. Kifo kitanichukua, niwekwe kaburini. Sitajua chochote, nitanyamaza kimya. Kifo, ewe kifo, mbona unatutesa? Wewe umejificha wapi, ewe kifo? Umetunyanganya hata wazazi wetu. Umetunyanganya pia watoto wetu, ndugu zetu, majirani pia na marafiki. Kifo, tukupe nini sasa kutuache? umetunyanganya pia watoto wetu. Ndugu zetu majirani pia na marafiki, kifo tukupe nini sasa utuache? Kifo, ewe kifo, mbona unatutesa? Wewe umejificha wapi, ewe kifo? Umetunanganya hata wazazi wetu, umetunanganya pia watoto wetu. Ndugu zetu majirani pia na marafiki, kifo tukupe nini sasa utuache?
mobedo machiki juto.
Yeah.
Waweruru wer mamiyo wa moreyo wachendi wana benana wa Mugonoru mchu jengo maru dhano bima chendi wana lidana wa Wachendi donyo, wachendi donyo
Wagoyo ni erokamano nyasachwa nikech mwono ni maduong yie mwono tinende wabed joneno kama masusli onindo nyasachwa wakwayo kwe maduong mapinyo kinyal kelo mwanemewa nibedie nyasaye maduong e chokwok manie nyimwani kawan wamedo timo nyingi malo nyasaye kenibedo nyasaye kwe mirima mager mama kunyithindi nyasaye ma kuoke anyuola makambori Ikanisa mara winji mangima teko ni ober kodwa kaloch ni neno manyaka chieng wachaku wuodhi nikech walami kawa yie en Yesu majawar
amen
adwaro ni monia resruok mana nitiere kuom Yesu kende ene ma ka ng'ato yudo thuolo kendo pando ngimane kuom Lwanda men Yesu no to kati nindi kaka mama Sulzilia onindo to ka Kristo duogo to inichaki bed gi ngima kendo Wachi machielo madwa ni mondo awachi ni buku mar Daniel apar kod ariyo. Biblos wacho niya, ni jomotho duto biro chier. Ni to jomoko nochier kod wich kod anjao, to jomoko nochier ka giyudo ngima musiko manyaka chieng'. Mano confirmation. Kendo adwa ni mondo awachi ni niya, Jeremia bende wache 42 kichake wes ariyo kidhi. Ka ji duto jolweny madongo gi jomigeno, jomwandu gi duto te. Nochokore kodhi ir Jeremia to gikone Jeremia ni ha yilemnwa ningeche nyocha wang'eny to kawuono wadong' manok tho nitie nyathi nyasaye higni 450 gini kadok chien jo Israel nochako tho kendo ngimagi nambagi ne dok piny to kawuono nyathi nyasaye tho ni kamoro amora kendo mujarite moger gi pong to awachi nini ya kimoko kuom Jehova timoko kuom Luanda kanye ma Johana bende nene buk mar fweny nino tingo wange kong kingiyo fweny 20 west ni apar koda ariyo nito neno joma dongo gi joma tindo kochung nyim Nyasaye negi chier ka gia liete gi eka bugeno en omiyo po nitie jahera kawa ywak twayuaguru kawan kod genu nito moloyo ahinya ngama pon ngima olos kinde gi jawar dinge chapoya nono ibiro nindo kaka Susilia osenindo tadwa na wachinu wach moro mopondo Susilia onindo kuom ndalo matin kende to ka jawar nombou obiro chungo koa Eliel kama nuywe ka oromo kod jawar yinto po nino bed machalo nade bino yudre thuolo mar kowi kaka wakod Susilia teko man Nyasaye madam med puonjowa kendo geno kuom Nyasaye madam med bedo motegno ka wakadhe chandruok kendo wakadhe lit machalo kama e nying Yesu majawar walemo ruodhwa kendo Nyasachwa modak pande polo malo miyowa thuolo mondo wane ka nyathini manichweyo kihero nindo mana kaka ondike buk mar tijo ote 13 west 36 nikone Daudi ni ka itieko gik mane itimo ibiro nindo kendo iniriwri kod kwere ibiro iki kendo ibiro top to kani iwuotho makare e nyim Jehova to ngima nochako duogie kendo omiyo tho mar tipo mar tho ni Jehova kik iwe mondo obwogwa yie mondo tho mabiro bedo tho ka Yesu wuodi oseduogo joma nodagi winjo wachni joma ne otamore kawo wecheni joma notamore wuotho kaka nidwaro notho malit mar adiera e thuolono jogo manonano kodi jawar ma kata pek mar lal mar anyuolagi lal mar minegi lal mar owete kod osiepe ne ok ogologi kuomi noyud ngima mosiko manyaka chieng' eka in ikaw kitamba kiyweyo godo pi wang' jogo molocho nikech ibiro penj ni joge na ere to nodwok ni ne giwinjo wachi e piny kuma ne gidakie mad ringre jathichni itel nyaka wachop dala gi kwe ka wabiro kowe to wakowe kaka jalweny ni to kibiro gi pinyruodhi to po wananyoni e bwo tiendwa teko ni mondo telwa weche duto nikech wasayo ka wayie e nying Yesu majawar amen.
Salama Bwana amepaa oh oh bye rafiki maisha ya duniani sitokuona ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu basi tutaonana ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu basi tutaonana tukikosea Mungu tusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Oh, oh, ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Oh, oh, ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena, 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 tutaonana. Tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, mtu wa maana. Oh, rafiki, rafiki, rafiki.
kifo, ewe kifo, mbona unatutesa? Wewe umejificha wapi, ewe kifo, umetunyanganya hata wazazi wetu, umetunyanganya pia watoto wetu, ndugu zetu, majirani pia na marafiki. Kifo tukupe nini sasa kutuache?
Jirani pia na marafiki.
kifo tukupe nini sasa utuache.
Thank you. Oh, kulia kwa Yesu.
Usiku wa karibia giza liko karibu, tulia kwa Yesu.
Maswali bwana wetu mpaka lini tutalia lia lia ui ui juu yako wewe kifo. Tunalia lia ni uchungu mwingi, ni huzuni mwingi ndani ya moyo ni mwetu, tunajiuliza maswali bwana wetu mpaka lini tutalia lia lia ui ui juu yako wewe kifo.
Iwe manya rombo kwa dagi Yesu nyakache.
309.
Kaitu walemo.
Yengi mana kumrodwa Yesu. Wabe.
Yengi mana kumrodwa Yesu. Enokonika. Enokonika.
Luo linganya mar chanruok ma jodala ma jokamburi obedo go e nyasi ma margi ni. Miyo jagoro mare, wadwa Filimon Okoth B on the next statement, ma very brief, kae to wadhi e migao machielo.
Erokamano ahinya coordinator. Amos uno kweru. Kweru jo Nyasaye. Wagone Nyasaye erokamano kuom ngima mama. Nyaka kamoyie mondo nindi. Kako sewachi, an jagoro mar Oyugis West District, BBF. Wako ni members duto erokamano. Inyasaye manoyie mondo miyo kete mwando e lwetgi mondo gijolgo chenro mar kuyo gi famili manoyudo chandruok. Mama ne na memba, kende momiyo ne watimo migaono. Memba Stella going to stress BBF Chingura ne malo mondo ufwa. Memba Stella dipo noyudre chokruogni. Erokamano, erokamano uru, erokamano. Maduong' ne nijiwu mana gi buk achiel wang' inyalo some sani. Buk mar Ayub 5, vesa 18, 19. Wacho ni ka Ruoth Nyasaye ochwadi miriemo, to en bende ma en gi teko mar chango kanyo. Duogo wacho ni lwedo moinyino ema biro changi. Nyasachu oritu, ogwedhwe ni Kristo ma Jawar.
Ni mama nyicha en ike ng'eny. Achiel kuom jo Kristo ma ipinye thoth ahinya e kanisa. Wago erokamano nikech nobedo ng'ama ngongo, oritore maber, kendo maonge weche mathoth kamilame Jehova Nyasaye. Ni wan kaka nyithindo matindo ma Nyasaye yie mondo luongi, mondo nobed jorit mage. Wago erokamano nikech wawito ja Kristo ma ngongo manodembore. Jomadongo mathoth okosemiyo jotelo matindo luor, to mama nye jaluor, kendo nomiyowa tich mayot koluwo dwaro mar kanisa e gik mogombo mondo otim kapod ongima. Wago erokamano maduong' ahinya. Awacho ni wapuonjore mathoth kuom ngima mar mama, kendo chanruok manye en go gi support maduong' manyo chiwo ne kanisa. Miyo wapuonjore gik mathoth ahinya kuom ngimane. Mama en achiel kuom jogo manyo rali joge te mondo gi support kanisa mar Nyasaye. Wapuonjore mano kendo wagombo ni mana e kodhi ma odong' kangima kuomwa kuom tich Nyasaye. She's a very old lady, but we want to appreciate that she rallied all her relatives to come and support the work of God. We know the grandchildren that are here that have been very supportive to the church through Mama. Mama has given you a good foundation and a good direction to walk to. As we lay Mama to rest, we want to request and pray that Shelbrink and Brenda and the rest take up the mantle of what Mama taught you people to do while she was alive. Rwago erokamano ahinya ne jomadongo manyee ubedo gi mama e kanisa mar Nyasaye. Walemo ni Nyasaye omiu teko kendo omiu kwe kawaiko mama. Bende kantiyo kata wacho ni wago erokamano maduong' ahinya ne family maduong' mar jokambori. Family ni nikod jo Kristo wa mathoth ahinya. Kendo mae family momiyowa kama wagero e kanisa gi chunygi maler kao gikwayewa gimoro. Anyuola mar jo Kambori, in a very special way, adwa kwauni mondo uchungi, mondo wagonu erokamano as a church for the contribution ma usechiwo mondo kanisa ma Nyasaye odongre e gweng' mar Awinjika. Chungura ne uone na, ndeni ya kwa Nyasaye kod wer. Bende wer mwadu atiyo godo niya program kanyo. We want to sing this song, Oh Jesus My Redeemer, is in the program. We are inviting our choristers to come forward and lead the singing. In honor of God, we will be standing up. We'll be upstanding as we praise God. Wabiro pako Jehova Nyasaye kod wer. Kawa jote wachungo malo. Naba brother Ngwen, mano wer mawacho ni Jawar na to ni Yesu in English. Oh Jesus, my Redeemer. Jawar na to. We are inviting our chorister, Madam Beatrice Michael, to lead us. Thank you.
Jawar na to ni Yesu. Wade. Jawar na to ni Yesu. Oh,
Nyasachwa mangima Nyasaye maduong maonge Nyasaye moro mipimo go kendo Ine mani ichweyo polo gi piny gi gik moko duto manie iye Wagoni erokamano maduong kuom ndalo miyie mondo wabedie Nyasachwa Kendo wachungo ewi tiendwa Kaka wabiro wan ji duto ma chunygi ojony Nikech nindo mar mama maduong mama Suslia Manyo obedono ranyisi maber e tichni. Wagoni erokamano maduong' nikech ndalo mani yie. Mondo mama odagi e nyasachwa korito joge kendo wegi ka gin oganda. Koro wamanyo wangi nyasachwa nikech dalani. Kendo wadwari moloyo e dalani kaka nye wadwari nyoro. In nyasaye majarie bade. Rie bade maduong' mondo irit dala mama Suslia kod gunde te. Ndi waketo familia man jaduong maduong manose nindo. Jaduong borie lueti nyasachwa. Dala mambahane ose dongore machalo kama nyasachwa. Ka ok ine miguro li kendichwe ichwo kom. To teko ni uog kanye. Ritanyi wala ni mangima nyasaye. Ndi waketo kanisa marna winji kama mama osebedwe. Kaleme nyasachwa lueti. Iye mwani mak kanisa no. Kisie mwono wa msalaba kende, nikech kanyo maber nitie. Wagoni erokamano nyasachwa nikech badi maduong, mwori emu waseneno, nyaka incha mama nende. Gikmoko sa timore kama beo matingo nyingi malo, kendo walami kwa goni erokamano nikech magi, otimore kumteko mari. Nithindi ochungo kagigombo mwono giwindi duondi, kiweo koregi. Kende chokro kama wantie ni nyasachwa, Wadwari yore mopogore opogore. Wadwaro hocho, wadwaro geno maduong makopidhi e chunywa. To ka kinde mar nindo chopo kaka mama onindo. To wanindo ka wan gi geno maduong mar chiew kinyi maber. Miwa geno no Nyasaye, kiwuoyo kodwa gi duondi machil. Kendo ka wawinji kaka nyithindi twatimo dwaro ni kinde ka kinde. Misumba ni biro chungo mondo wuo kodwa, teko mar polo mondo bed kode. Mie weche mani iko ne chokruog ni jawar. Mie weche manyalo mulo chuny nyathini ka nyathini. Mondo wabed gi mijingo kata piny oridore machalo kamano. Nikech wang'eyo ni kuomi to duto nyalore. Kuomi to kwe nitie. Kendo kuomi tekruok nitie. Ng'uono ni mathoth misetelo nwago. Chaki wuogo kodwa nyasachwa. Nikech walami ka wayie. E nying Yesu ma jawar.
Amen.
Amen. Sai, agombo mondo aket jadolo marwa e nyimu koterwa e wach Nyasaye. To kapok atimo mano tamiyo wendwa ma ubiro gi thuolo mondo giyud kamoro gibedie kae taket misumba Nyasaye e nyimu mondo puonjwa wach Nyasaye.
Nukoro wakwaya jowa ma Poko ido kwende bedo niye mondo ubedi Kech wadwa winjo wat nyasaye mangongo Ene nyasaye manochwe wa Ene nyasaye momiyo wangima Ene nyasaye moye Mondo gik moko timre e kinde mage timore Jati nyasaye madwa kete nyimu E pastor morito Oyugis West District mana wacho nu Kurito kanisni angwen mane itaon ka Kanisa Magoro Sare, kubiru kanisa maduong, kendo kanya molakye, kanisa makalvari, kanisa maapahilgi, kanisa marewinjika. Yati nyasaye no, oken ngato, ken Pastor Daniel Juma Muok. Pastor Muok, ya nyuala marpiny, ya nyuala epiny kochia, kendo kanya ema no nyuale. Nesayo iye mudubedi kako siya mono msalaba, kendo kule monwa, Kwa hii kwa nebilo mara Kristo muka ya machini. Mana ya pastor madu wanaketi ya njimu. Lekejo wa mawelo, I want to bring to you the pastor of Oyugis West District. The pastor who is our friend. The pastor who has shown us the cross of Jesus Christ. The pastor who has been praying for us. He's Pastor Daniel Juma Muog. And is the one I want to welcome to speak to us. Yadolo warua ki, mwani uo kodwa, kituliwa bipolo, ipulo machalo kama. Machiri.
Aleluya.
Amen.
Mbori, kendo kaji umondo nyasaye mabidu kichi, bilkulu, etuolo mukadhi ya pega. Adwaro ni munda kadhi ya wachi matini. It is just a summonate. So, gima ngato nyalo penjore, what you can ask yourself, what you think life is. The Bible records, it is just like a cloud, which you can see for a little while, then it disappears. The history Mark Biblos Wachone Sarah lived for 127 years and she died. And Ibrahim noka othuolo mano ywak malit. Despite the fact that he knew that Sarah was to depart. Because Sarah was also a human being like you and I. But he had to mourn. The reason being human to human separation. So death is a common denominator. Awuwe ugejoma uwepo. Neto ochomo ngato kangato. Kendo en gima wange tek. To koboda whether you have money or not. Death does not consider whether you are educated or uneducated. Whether you are tall or short, fat or thin, it will come. So this time, Okwayal, we don't preach so that you can run away from death. But we train you on how you can stay whether death is present or absent. The book of Samuel, Aneno kada wuonda lokanalo, awino kiwa toka. Nini jire no moko, magiru mwanu molosi, e magiketo. Manu ne nigegema mara bisalo. Keno ne kwelo, ne kwelo bisalo. Keno hul yukwelo bisalo, nyaya bisalo mnyatena. Da kide ele kama wijoa. Da bisalo mnodani. Da nani mo, toka ngiyunge ya, oge uweza we. Omi okawa uru uru keda jirisino, mona yiye kala and the God alone will say, enough is enough. You will be told you've never responded to the advices. We are.
Do you know what I'm talking about?
diende bingi ni 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 moko moko bimul kene jom moko ma moko kaka sosi le otoka wono wana ni ine luli ike topolo neno kao kike to ni biro talo nade bingi ni ni biro mul ni kene jom moko johera wana wupo kendo kabite nyalo chopo e dala moro ma di chuono dangi dake yumarai dako kone njoma timo masaro ceremony ngani uruwete munu wiki ngani peo nike tijindi mabor ngano dhiyo yue ngani njungeo kaka no timore jajuo munu dhiyo yue wena chamji genyatina manu wazene bende wazene no chua mawacho ni ha andu kumdako ni nima wadeonge mawana on ikuru mono kompiro goji wawati niya nyatinya zai kanyo siya nungo yo wange god toneno liya lomoro nakisom na wetu josomo joma niki biblo rudi marariyo kiyarunga dekwe sapar kabiriyo somwe so wacho nango yonka watingo munga ya jo kosu wacho nwa niya nema somo ta wacho wakangi jibilo wacho niya lojayalo janako somu umeka maele mo wacha wacha toksom nakusom na
Rudi Mario Progadek West Apar Gabirio.
Uwato niya.
Nupenjo niya.
Nupenjo niya.
Mano lien nga.
Mano lien nga.
Maane no loka cha.
Belini no ne loka. Ineno lien ni. Ibiro neno kanyo moko ne penjo. Kata koi kado koyugi. Ato lien malich. Miko malich ni. Omara nga. Yo moko di dhilo malagiku mkukutele. Yo moko di duwaro garima. Oringo di ino ni watu ni tekita chwani. Eno ya wa ayat waya. Ya milu kamana ni gargari nge chargi namba pili. Bateko tekne toya chwani. Tiene ni gano di ito kuamo. O di ito kuamo. Jini pejo ni ha. Mano liende nga. Mano liende nga. Okne duoko mabel. Okne yende mano liende miyo. Mwenyolo ya uwi mwenyolo professor. Angoma magubilo konyigo. Todo koma lomo enene ha mano liende ngat nyasae mano sike kanisa rawiti mane wente mag nyasae moro ie mano siko sedo kuom nyithinde gi nyikwae kungiso nyithinde ni ha beri kiri kuom nyasae kende ema mundu yengru kuome kaeto diko wacho nango rateko dhiadhi nyime bidros wacho ni ha
jadalano nodwoke ni ha en lien ngat nyasae mane oa juda
en lien ngat nyasae mane oa juda
mokoro gik moko duto misetimo kuom kendo mar misango ni
right bidros wacho ni ha di nyime
eka Josia nowacho ni ha
weuru
ng'ato kik gol chokene omiyo ne giweyo chokene
nyathi nyasaye
mano wa Samaria
kabili nyiego misigo go nini ema no yanyi kaka idake dala mutie yungi kiboro mit nyasaye gwedhi mit kawuni gwe pinya gweya ayero joma yenyu iyanyogi to gin bende nyasaye gwedho ginge joyanyge malit ahinya to koso yanyge malit ahinya to gin bende kagise nyasaye gwedhogi to gin bende giyanyo ji mondo mi jagol mwandu manomiye ojako mi ng'ama chielo miyo pinyni chalo gi nyange wawachi ni nyathi nyasaye onge gimoro amora minyalo chunge pinyni ka Jehova okemomiyi nyaka ngimani mimuno golo kong'ono kong'oto mitni jomoko made matieki mang'i chupo ning'wang'i kong'iyo chupo ni bende tie modong' matin ngeto fuko sekonene ha ing'eni the last beat mikao king'iewo cha onge modong' koro ing'eni gombo be pod ogombo onang' aneno injinia moro mokawachnu kanyo ne mago makago gweno kong okago gweno kong nonyuomo mondo piero ariyo kolarore gi prime stem mar Kenya kokao ogonia abiriye jalango abiriye jaluo abiriye Kisii adhiye Mkama adhiye Turukana okao te nikech pesa nikech gima mondo ng'eyo nikinyalo rito dhako moro malong'o koruakore malong'o owirore mo malong ochiemo ko wuotho ko kolong ka en upright mon mamoko be bire mak mana ijuang omari ma otar Sunday to Sunday ema mon kone ne po kanjele ni emuta bilindo anda biro oma mo wawaju nujo era mamudu nunga ni timi epijini tiwe unyasai maka ngato lamo to ngato no kato po to thoti monono kuomi wangisu jo era uparo ningima enango. It is just like a cloud. Samoro maeliel mibire mugi. To yine minugu yuagi. Bimpango gimani. Bigeto your life in order. Bimpango odi. Nigeti Yesu watone ya. Amiro peo. Kena miro kao. Mana jogo muyie. Keno jogo moluwa. Mawijo watina. Biiko nijahera. Awuoro nyatinya zai. Kato onego, onego jan minugu ni zolomo. Onego. Mani winyo kaka ya muhuko. Kendo winyo kaka nikmoko temo. Nchimono na somo kamoro. Kazolomo ono winyo kaguyo uweyo. Aguyo mani chuo. Toko ni chiege ni ya. Iwinyo. Anmine na anaguyo mani chuo ni maturini. Ananikiteko manyalo muko. Kata on Solomo mogeru kiroma jatema kore pini. Aye. Solomo winyo. Tolunga kwe na kwe ujareka. Aguyo. Kake nyalo ni nyalo kero. O inyalo muko. Oda makero kichumbi alie. Maiji ni aso kari. Doko ni Solomo niru otokarikia. Ika ni mwoni idango kiuon. Sige mana wacho neno nami again. Na kwone ni kikoluo ni kimoro nyalo mule. Una duwa ni muna kise ni anate. Tosolo mwoni kwe na mwoni. Ima ni kwone alo wanjale ni. Domi ni diyo mana kiwete mamento kike ikaogi. Wakone ni ya manopone ku. Wakisi ni kanibe ni kina kitachi. Chiemo ni wendi kenemo na vye kline. To, wende dongo mama niye reception nongone ni ya. Oh, pole. Before you started coming, the man died. Me don't remember it. Ya yowa. Nige nige nukum daktari maturka. So zile ya noge nukum nyasaye mangima. Mai mumbiyo bele ikanisa. Kataka yebele kudo. Yebele yaka kubika inye pinta. Kunu mungu kum nyasaye. Montonga kum nyasaye. Gingye ni foundation. Majo nyuole dogero. Togike no foundation no. Mon moko kiweo kimwando. Tokargero foundation manigero. Toku moke. Tuko zeke. Tuko kodi etie namu. Odi manyo mwando kunu. Kuno ero kochopu. Timi yukini kubia bich. Gira regi marinyachi mundu koko. Toko tiko nala de. Kutiko higa de. Tochomu buru. Niketi negitamore. Rizo nyaka kikmanya zae loketu. Achika wachoni ha. Ngimani. Ni kama raj, kao kilikumi Yesu. Ngimani, ni kama raj, kiwenya jawani. Ningeti alo na ngisini ya, pesa kitu juu wito dalo korona. Kajo moko no wite yo ita nikoja. Ni pesa motivo korona ugibeligo. Manini mbili ni ya Kenya ni itali. Duko ni korona binega pio kama ka pesa na chua ilweta. Yeah, Kenya got the language, the only language they understand is the language of man. Language of man, that is the only language they understand. And if you don't talk about money, money. My own language, many of you. More than one, the money, the language of man is the same as the language of God. Nigga, the money can man everything. Money, yalo di yad maragari. If they yad maragari, and when you have money, you link it to the type of vehicle you want. When you have money, in yalo di kamaniri odake. The one do they are. If you with the language of money, they call it madam di maduaro di tuelueti. The biro kada nini chingado manoko chuni. Nigga, you speak the language of money. That one. nations. The language of God is limited. I invite you, more in all year, in year, Marius, more worthy, for Christ, the middle of the world of Luanda, and in years of my heart. Wow, Malomodole. Wagon Yeru Kamano Yasatua Mangima. You were to Alonia the Chelkedo. No one came on a social nindo. And my name is Wendy the Anma put a wood to. Get your penny was a window. Kaka Isaiah no coro. Kaisa will is a prabita chair with a chair could have been. Kuneno kati toma lich kino pinyi rat kako rachini timungu wangu malo mnugi polo kuno wangu kapolo lenka hiyo kuno wangu pinyi no yuko tika lao kajo mudake toka loani tukumi Yesu kende manitire resuwa Jehova Yesu teko ni manda loreda la sosiliaka loji ni manda loreda la ni Mono tanga ni kibangi ni majo moko nyalo bedo kodo kanya sai. Iwi toko. Tichwe ni paro manye. Paro maleo. Marda kanyakla. Wupo kanyakla. Kedo sike ikalu mari. Kanyato kanyato. Uketo wange. Mana kumi jawar. Yesu ini minyalo reso dalamoro. Ini minyalo siro ngato. Ini minyalo meno ngato ndalo. Be ile mali kiteko kod kifungu mari chiero joma po jawar mai mumi waluongi e tokrogni ni modi bene simba madalani modi bene simba mar ngato ka ngato modi giwuotho kodgi kata welo mobiro yae nyasaye wangeni jachien jamirima kendo ndalo ka ndalo dwaro ni mondo remo chwere yo Yesu donje gari ka gari modi kel ngima kanyo mondo uma madalani Uber kare, mono lingo verso selea, uber geno mal tuong, ne jomo bilo yuage, mono kitge magyo lokre, e nyingi Yesu majawa. Amen. It will be hard. I know all of us, some of us might not have something, because they have used that thing in terms of transport, fare, and the rest. But you can pray for this family. You can say, God, may you accompany this family. But when you have something in the pocket, this is the right time you can bring yours, that little one. We are wamedo, 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 wamedo. Nige jindalo jo Israel. Nige biro kono nyoche. Dalo mane podene. Elungo ne. Elungo ne patatri. Neji tingo nyoyo. Ji tingo rabuone. Ile ugigi mitingo kibiroka. Komise bede. Tevi bede. Mani that is money. Yo manodhi ina yubu. Manodhi iwaga yubu. Kenodhi kone yubu mbos. Neodhi kipesa. Bring money. Ata kumina trafu maduonka. Zeneno kaji dung pesa kae. Yo mubilo ea. Yo mubilo biro mananeno. Wadwa winyo kakanyo kambori uwe. Kendo kawa si winju, wabilo dongi midi yako ma dongo, dongo, dongo. Mono wadogo watugi, mono gimele dao. Ay, iti mo marachi ne odi. Iti mo marachi ne odi. Koro wadu wachako getendi ni. Kajo tendi ni budi yueyo nenu ukakubiru. Wanka kikelo na madeselenga pa. Kati wanyo ni mosuru, kata ukimula nweti. Kumulo nweti kitu na kuneka, nige jike ito kama. Tome wanyo, nga kubiro yu wagi yo kinyaltamu ni kiku mosu. Bia bia nye kinya sae, kukipa na mapio pio. Just do it very fast. Mana very fast, kawa mosu vene mana mapio pio, mana mapio pio. Waka, eru kamano, bia bia nye kinya sae. Bia bia, bia bia. Romano kaka juji me. Romano kaki long. Romano kaki ngeliwa. Yesu waro wanono.
Apart from fear and everything, they have also decided to bring something little they have. And that is the real love you left in this world. Koro hera no. Ema mondi ereo gigu kindo. Kagi biro dog. Kigwe donga to kanat. E nyingi yesu minyawa.
yote ya kizuka, tujue mwisho wa dunia karibu. Vilio kila kona, twavisikia pande zote. Tuwanyonge Baba, imani yetu yadidimia. Shetani ametuteka, hatuna dira, tumepotoka. Sisi ni wana wako, twakuhitaji wakati huu. Walofi waha
Tamro kuinjo wanya sajikwe Mane kwire wota amore Ni owa tonya kachiri kubono Kubo ni yero kwa manu maduungu unge majatiki ni mama suslea Mano ni ano kodi Kurito buche ni kichike ni Kendo gotiyo ni Kaka jatiki ni ebo wangchinka Made ni ndone ni nyasach loch yalwa Mondo miucho uruwa machigni kodi Mondo waikindwa kodi Tuolo mapodo wane ringrok mange mochinge mane Mondo mario umwa Change nyitindi nyasach kwe Kichi wohocho kinde mwinjore ni Be Mario umwa kaka nyitindi Kechwa penju kumye nyin kresto majawa
Amen Yena umonda wach wach moro machuok Paulo uwakone jo Korinto Miki somo jo Korinto Mokuongo Aparga bichi west prabichi achal kede Unitire wecha dek madwani monda wach Number one Okwa na towa duto, unalokwa ucha kadia mwa. To jomoto, nukungi chiri, keno nukungi romo geja wari, kapo de loko jomangima. Omiyo yuaguru ka joma ni jibienu. Nini ndo mwani malasosi leo nido ka uono ni. Tungbiro yuaki ndo biro chiri. Johanna mabendo summarize all the prophecies. Teko chak Old Testament and New Testament. Beno ndike bukumar fwenye pira reyo wesni apar kona reyo. Na neno kajo madongo gejo matendo. Manoto kuchier, kuchungi njimu kumduo. So nitire chier. Omiyoma is the first death. To nitire the second death. Eni mudi bedo maleto moloyo. Nge chen koro onge geno kata matendo. To mama sosila biru chung. Kendo kuchungi do biru njimbura. To kagiki unotemu giku makare. To yudongi mamusiko manyeka chienu. Te tuolo mayini mano kongo toni, kano wei kapo dengema, to pinyo tiyo mwonyi, ene mubilo yuwagi yuwak molo yuwak me yuwagi. Omiyo, wawe urusu silea uyue, kumpe kodri chandu wogi tuoche, maneo kade ngema, kwa rito tumma bilo yuwak kudyo chingcha. Mea uru opa umo. Koso yogi yongeta. Kaji yongeta nye, tuangu pilo duwa kulogango, kose kilo mwona. Imora mora minya luogo lo. Ka onge. Se bekwe sa parhochi. Ndiko wacho ni ya. Ninget ni tamuriki mana wacho ni. Ini cham kun gelo enye ka ini dobye. Ninget lo kanyo emanagu ni. Mio lo. Koro kani tiere ngato Mani gichuni mara duokolo Kaka the last respect Inyalo duokolo Toko chuni Kata iduoko kata uke duoko Iko brodi Kaka eki Ruodhu wake no nyasachu wa moda kapande polo malo Baba wago niero kamanu kumi Watu wolo mondo hobejo neno kiko Suselea Nichue suselea kani hero Nge jiricho nodo nje pinki ngata chiyami E wanduto mwachung, we are all subject to them. Ye nyasajwa kwa timo miga omugikini, roo mario tenu. Tukatungbilo iwaka, manyigi vyo chie uya uoti. Monendo nyaka magoma nye kude magna, mane uko iki. Ye mwondo nyathini sosile abendo vyo chie u. Ye mwondo duwa kuchu nyethenda nyithi kwae, wede kudusi yepe. Tudala makambori te, ye wanyasajwa kanisa mara rawinji. Yawe migi egeno nyande chialo. Ngeo, teach mane nyatini tiyo. Kwe mari mundo berkodwe wechi lute nyingi yesu nga jawa. Amen. Koro jomani alodu wakolo, wakuru kaito jwa mabiru gine lute tiyo. Unless ni ulo wombo mwono. Taneno kadu ulo wano mwone, ino se mwone. Koro, ngama nyalo duoko duoki ka onge to jowa ma duoko duoko konwa mana matiyo.
Natazama siku ile ile ya Jumapili, watu wawili walikuwa wakitembea kuelekea katika kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali kidogo na Jerusalemu. Walipokuwa wakiendelea, ghafla Yesu aliwatokea kati yao, akaandamana nao, wakafungwa macho yao wasimtambue. Yesu akawauliza swali, ni habari gani mnazojadili? Wakamwambia, kwani wewe u mgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotendeka humu? Akawauliza tena, ni habari gani? Wakamjibu, ni habari za kifo cha Yesu wa Nazareti, mtu nabii. Walimkamata, wakamtesa, wakamvua nguo, wakamchapa mijeledi hadi kifo cha msalaba. Wapendwa, Yesu hakuwa na hatia yoyote. Alibeba dhambi zetu ili tupate kuokolewa.
Kifo chake Bwana Yesu,
tupate kukombolewa.
Show.